da Scimera. Nabatugejejeho ndashimira nabatugejejeho ababanje kutugezaho ibiganiro byiza bisobanuye impamvu turi hano bisobanura amateka yacu ndabashimira mwese ndabashimira kandi ibyo tumaze kunyuramo hamwe ndabanza nshimire n'imitwe ya politiki n'abayiyobora batubwiye twese ubufatanye nibwo budutera imbaraga zo bikorwa kugera aho tugeze ubu ngubu kandi reka mbanze mpere ku rugero intare murazize intare murayize hari umuntu wavuze ngo ku rugamba ngo wamuha kugira abantu indwanyi ubwo ni ntore n'abasirikare baragereranyaga baravuga ngo aho kumpa ingabo z'intama ziyobowe n'intare wampa intare ziyobowe n'intama murumva icyo bivuze ariko twe twarabirenze FPR n'abanyarwanda twagize ingabo z'intare ziyobowe n'intare icyo byashakaga kuvuga ibya mbere ingabo z'intare uvuga ngo n'ubundi izo ngabo nizo zijya ku rugamba kurwana nk'intare rero nta n'ubwo uba ukeneye cyane uba ukuyobora w'intama kandi iyo uri intare ukagira ingabo z'intama nta rugamba watsinda rero ibyo twabyumvise kare twebwe ndahera kuri ibyo mbashimira mwese abanyarugenge n'abandi batwumva abanyarwanda ibyo tunyuzemo mu myaka 30 ishize birimo aya mateka yose batubwiye abamaze kutugira ibyo batugezaho urugamba twarwanye rwari rukomeye koko ariko uzi gutereranwa warangiza ugateranirwaho n'amahanga. Babyumva byombi biri hamwe. Ubundi ntabwo uru Rwanda rwari rukwiye kuba ruriho. Bitewe n'uko rwatereranywe, ariko binatewe n'uko rwateraniweho. Iteka induru igahora rindura ku Rwanda. Ariko Abanyarwanda, buriya bumwe dusubiramo, twigisha buri gihe kujya hamwe n'imbaraga, kugira intego n'imbaraga, gukora ibyiza bikureba wumva ari byo ushaka n'imbaraga. Ibyo rero mu guhindura amateka yacu, niyo nzira twahisemo, niyo nzira twanyuzemo. Yewe n'ubu ndi umukandida wa FPR, ndetse dufite n'abo dufatanije. Njye bukuza hano ntacyo mbasaba, ahubwo ndakibashimira. Twarabanye, twanyuze muri byinshi hamwe, tugeze kuri uyu munsi. Icyizere rero kiri hagati yanyu na FPR n'abandi bafatanije nayo bifuza ko iki gihugu cyahora cyubaka amateka mashya y'igihe tugezemo, y'ibyo twifuza, ibyo byose birivugira. Nicyo cyanzanye hano, ni ukubabwira ngo dukomeze tugirirane icyo cyizere, dufatanye, dukorere igihugu cyacu, ndetse nka kwa kundi mubivuga, ibyiza ko biri imbere n'impamo ntabwo ari impuha. Turacyafite urugendo rurerure, ntabwo turagera aho twifuza kuba turi. Ibyiza tumaze kugeraho ntabwo bidutera kwirara, ahubwo bidutera izindi mbaraga zo kubaka ngo tugere kuri byinshi twifuza imbere. Aha, ibyo ndaza kubigarukaho. Ndetse reka mbigarukeho ubu ngubu. Hari bwa butumire numvise Musa Fazili yangejejeho. Ntabwo njya nanga ubutumire yewe, cyane cyane yari ubutumire bw'ibyiza bwo kwizihiza ibyiza bimaze kugerwaho. Kungezaho ubutumire bwangezeho, nanjye igisubizo ndakibahaye. Ubu isigaye hanyuma ubundi iby'amatora aho abantu batorera ntabwo nge navuye hamwe ngo njye ahandi kubera ko nanze aho nari ndi ngiye ahandi nakunze uko byagenze bi byakozwe n'abandi njye nta ruhare mbifitemo ariko ntibyambuza gutora arahariho hose nkagaruka nkifatanya namwe igihe muba mutora tuzaba turi kumwe ibyo ari byo byose hari ibindi rero byavuzwe tumaze kugeraho muri ya nzira y'urugamba rw'imyaka 30 ishize rwose ibyo biragaragara birumvikana nk'aho ari byinshi kandi koko nibyo ni na byiza ariko bigaragara gutyo cyane cyane guhera aho tuvuye aho tuvuye ntabwo hari ahantu heza ibyo byiza rero iyo bibonetse ahantu bitigeze ntabwo bisa nk'aho ari byiza mu bindi byari bisanzwe inzira rero dusigaje mu byo twubaka ni ukugera ku byiza bindi bisanga ibyiza dufite twari tumaze kugera akamenyero ubwo ndifuza ko no kuri gutora kuri iriya tariki buriya dutora umuntu dutora abantu hazaba hariho n'amatora y'abadepite n'iki dutora abantu ariko muri bo tuba dufite ibitekerezo by'ibyo dushaka kugeraho tunyuze mu bikorwa by'abo bantu dushyize imbere ngo batuyobore nk'uko rero mutahindutse muri ba bandi muri za ntare za ngabo z'intare ntabwo ndahinduka nanjye icyiza cyabyo rero intare zibyara intare ubu dufite intare ntoya zibyiruka abakobwa n'abahungu muzakomeze dukomereze aho ntituzahindure isura ntituzahindure umuco ntituzahindure kuba intare intare ikomeza ari intare sibyo mwebwe batoya rero kandi urugamba mvuga rukubiyemo byinshi urugamba izo ntare zirwana Nurugamba rwa politiki, nurugamba rw'ubukungu, nurugamba rw'ubumwe, nurugamba rw'iterambere, nurugamba rwa na bya bindi muzi. Na bya bindi nabyo na bya bindi iyo bibaye ngombwa ubwo muzaba muri intare ziyobowe n'intare z'uyu munsi cyangwa z'igihe kizaza. Ndetse intare zibavuyemo zibakomotsemo, sibyo? Uru rugero rw'intare nabahaga byari bifite impamvu nyinshi. Indi murabizi mu Rwanda ukuntu duteza imbere abakobwa, abagore, bashiki bacu, abatubyara n'abandi. Ariko burya muzi ko mu ntare intare y'ingore ari ihiga. Ariko n'ubundi na hano no mu muco usanzwe no mu byo dusanganywe, abagore nibo bagira urugo. Kurugira mvuga urugo rugirwa na babiri, ariko kurugira navugaga bakora byinshi. Bakora byinshi mu rugo. Urugo rutarimo umugore, rutarimo umugore muzima, runayumbayumba. Ariko ibyo ngibyo nabyo mvuga, ibintu byose ni magirirane. Umugore akomeza urugo ari uko afite n'umugabo muzima barwubakanye. Ntabwo wavuga umugore utavuze umugabo, ntiwavuga umugabo utavuze umugore. Nibyo navugaga. Ahasigaye rero inshingano yacu. Iki gihugu cyacu mureba cyagize amateka mabi, cyanyuze muri byinshi biteye agahinda, amateka yatwambuye abacu. Abantu basanzwe bagira igihe cyabo bakagenda, ariko gutwarwa n'undi muntu, ubuzima bwawe kurangizwa n'undi muntu, ntabwo ari byo. Rero niyo mpamvu bitantangaza ko u Rwanda rwanyuze muri biriya rwashibukamo abantu nkamwe abantu nkatwe ariko ibyo ni ibikwiriye guhoraho bikwiriye guhora biranga u Rwanda ibyo rero kugira ngo bihoreho abanyarwanda bahitamo neza abanyarwanda bumva neza abanyarwanda bakora neza twagize imana rero muri ya mpinduka y'amateka tugeramo FPR Fazili yabivuze FPR niyo niyo twubakire ku byo tugezeho dukomeze ibindi hanyuma ibindi bizajya biza bihite n'abandi twirirwa abantu basubizanya nabo babaza ibibazo bita ariko ziko hari abenshi banabituvuga batanatuzi hari uwigeze babandi biha kubaza abantu baba banasuzuguye cyane ariko namwe mujye mubasuzugura mubane nabo mubaha agaciro mububahe ariko gusa ari uko nabo babahaye agaciro kandi babubahe hari ugeze kumbaza rero babaza buri munsi baranasuzugura barandeba bakabona arambaza ngo ariko ngo wowe ngo harya ngo arambaza ngo ndi iki ngo ndababwira ukuntu yabivuze berekana ko ari ninjiji arambaza ngo ariko ngo uri iki wowe nguri mureke mbabwire uko yambwiye yarambajije ngo uri tutu cyangwa uri hutsi ubwo murumva icyo ashaka kuvuga ntazi n'ibyo ari byo ariko arambaza ndamubwira nti yewe mu Rwanda ni ibyo byose n'ibindi utavuze ubwo yashakaga kumbaza niba ndi umuhutu niba ndi umututsi ariko ati hutsi cyangwa tutu ndamubwira nti ni ibyo byombi n'ibindi ntariko icyangombwa iyo byose bikubiye mu kuba umunyarwanda ndi umunyarwanda tuba abanyarwanda rero dukore ibintu bizima twe twiteze imbere ibindi tujye tubishyira iruhande tubirangiriza iruhande sibyo tariki 15 tuzaba turi kumwe abo hakurya hariya muranyumva turi kumwe twagize ibyago muri kure cyane ntabwo twegeranye neza ariko nizera ko munyumva Ngavi ntumiye murero ntabwo muzabinsigamo zaho turi kumwe ntabwo muzantererana n'intare ziyobowe n'intare hanyuma dukomereza aho twubaka ubumwe twubake demokarasi yo guhitamo ibidukwiriye hanyuma ibindi no kunyerera ku majyambere gusa musigarana amahoro mugira ubuzima bwiza amahoro y'Imana Rakoze cyane.